Manta manta waa roob ugu weyna magaalada Hargeysa ka daaya masha Allah ilaahow ilaahow nin Cali sida si khas hadiisa naga dhowr wali ayay bismillaahir rahmaanir rahiim गाड़ी का
ay soo ran idii kumaar kaysay afka buuxso